Natamani kujua wote ploti, ata nando kupeana noti. Chimolana, ingilia kati, this is expensive but worth it. Kwa nini, uliamua kutangulia, that time we may change, tabia kulea usingizi.